Bacha boy, Naslim Diki John.
Moyo nani yomu, akiana nina kupena sana. Yone huruma, naumia sana. Moyo nani yomu, akiana nina kupena sana. Yone huruma, naumia sana.
Usiku silari ya chakula kipeti na kuwaza mwandani.
I'll see ya. Once I'm with you.